Tuchawulira abantu baffe abasengulwa ku ttaka mu bitundu ebitali bimu. Bwe bagenda mu mbuga z'amateeka kitwala ebbanga ddene okuwuliriza emisango egikwata ku ttaka. Noolwekyo tusaba nti abo abalamula emisango bawulirize okusalawo emisango egyo mu bwangu.